zamani ngamakoso masikani lamakoso ingeke kani yeyela zamani ngamakoso masikani namba sebe ngoqabela msebe ngoqabela miyele zondaba zinonkulu namba sebe ngoqabela msebe ngoqabela yeyele zondaba zinonkulu ubuthu mcolose wamosheka vele umcolose wamosheka manje ubuthu mcolose wamosheka ubuthu mozelu ubuthu sananuba ngithi lamakhosa ingeke kani yeyena zamani ngamakhosa maskani when we minister majwaleni ale mculuni kwanathi insizwa manje uyoba iminister lengakini ale mculuni kwanathi insizwa manje mfanamu iminister majwaleni ale mculuni kwanathi insizwa manje
Umntu udwetya sasa titi makina tshane kuzumukutu awume ngisho wethu yachika inkani ngithi kukuwa kuzani kukuwa ndlambeze mane ngishaye lokho kunomuntu ufana nobeli ngithi tshela abantu kona muthi mhlathwindi taninomona wena waphendula wathi ye uyaxokiza mfana yezo ngithi mane ngubizele nazi insika zayo thedumile kwela ngithi enkani ngithi umabaphi ukowasikhakhane ubabamba ukowa mthi mkhulu umjoko ukowasikhakhane unxele ukuwa mhlongo kwela ngithi enkanza ugodo onenkulumo umfokashezi ngithi ungodo ishile bathi umavolovolo nhlamva yiphumanga khona phansi mandaba umsuso yiduku uthumelethi umfokangema ugeja amaphoyinti umfokangema ngithi sengihlaba ngiyafulathela siyosala ukhuza usuthi wena yimo wakho shova amashovane yangishila inkani awushaye wethu